wadhi ng'iyo wechego motenre kod telo. Ahinya to bang' jatend piny Kenya William Ruto wala jatend migepe eke bang' wuoyo sirikal mare ma koro nywando sirikal en sirikal miluongo ni sirikand manywanda kama oting'o duond bura mag ODM mane okuongo to ne keto piny owacho tesre sani koro gidonje piny owacho. Wadwa ng'eyo to ka gidonje apisi ang'o mowinjo bed ni gigeno timo kaeto bende owinjo giti nang'o mar kelo mor mor e chuny jokenya kaluwore kitelo abedo osebedo e pacho kae.
Oyimre ahinya iluongo ni Miss Okeyo. Erokamano ahinya. An iluongo ni Rafael Obonyo. Adak Nairobi ka lakini ajagedo ma Yala. Mondo kendo wapuonjre kendo wane kaka pinywa dhi mondo wane kaka wabende wanyalo konyo pinywa dhi mbele.
Erokamano. Machiegni Nyaramogi TV kendo machiegni pokna video kodi koro to gani ramani gani no asingo kelo wenge manyi
ero kama
koro mbajo nje tua Rafael Osen ka osegeje osewal migepe nikech koro chuno ni nyaka gitergi od bura mondo mi tim dadhogi eka bang'e gibiro e thuolo mar bedo jotelo migepe to bi paro ni maeno kang makare jen pisi bende kwa neno katungni bayo siya kubede UDA kutendre kodi welo manote
anyalo wacho ni ne wan gi tungni mang'eny kendo rowerni ma Gen Z ne owuok oko ka giwacho ni nitie gik ma gidwaro. Mokwongo ne wachako e wach Finance Bill 2024. Ma rowerni ne wacho ni gin ok ber. En gi gik ma hinyo ji. Omed tax, gik moko bech, gik moko bende medo. To ok ong'i tungni kata shida mopogore opogore ma jo Kenya niko. Omiyo ji neno rowerni gi jo Kenya neno wacho ni gino gidwa mondo okire oko. Tadier ker maduong' neno wacho ni ka tuno dhi mbele mondo gino mano ji mano gima neni chano kende. Nene giwacho ni Kenya ka bende wasebet kwa neno gik moko iyudo ka pes ni lan iyero ji to ji ok ti ne oganda ma Kenya. Iyudo ka ng'eny rowerni dhi skul tieko kata college to ok giyud tich. Iyudo kiwacho ni ekonomi marwa dhi mbele lakini odhi mbele mana ni ng'eny ji ok winj ekonomi no. Koro ji wacho ni sikandni kochako gi ker maduong' mondo okir oko. To kanye kanyo wakiri. To nowacho ni kaluwo rowerni mondo winj ni gidwaro ang'o. To rowerni nowacho ni gimwadwaro wasewacho. Ang'o midwa ni kendo ji obed piny mondo owuo. Aeto kapod tungni no dhi mbele, kapod ji ni e ndara, to gineno ka kendo Raila Amolo Odinga manene bende gigalo ni kodgi osedum kocha ba kendo giwuoyo gi ker maduong'. Aeto koro waneno kaka gik moko dhi. Waneno ka jo UDA osemakre gi ok gimakre, owach ni jomoko gitiyo kanyakla. Lakini ok ni UDA tiyo gi ODM. En mana ni baba nyowacho ni Raila nyowacho ni gigolo experts magi mondo dhi okony UDA. Mano nyiso ni sirkal nyoche dhi e yo mok kare. Koro sirkal okwayo gi mondo gigol experts to ero gin gigolo expert ma margi. Jo ODM manye gigolo go mondo dhi okonya sirkal. Ok wang'eyo ka mano dhi konyo weche nikech tungni ma nyocha nitie ok nyocha en mar josiasa. Nyocha en tungni mar sirkal kod oganda Kenya. Kendo kwang'iyo ahinya ni nyocha en tungni mar sirkal kod rowerni. Koro penjruok en ni broad-based government miloso ni en broad-based government makelo josiasa kende
koso jopiny
lakini wano osebeti lakini wano nyaka karang'o. Koro aparo ni inyalo ng'iye yo mopogore opogore. Nitie joma wacho ka rowerni wacho ni nene gigalo ni baba ni kodgi to kendo baba odok kocha. Mano giwacho ni it's a horrible betrayal. Nok gipar ni baba nyalo dhi kocha nikech ka ji dhawo gi sirikal, oganda dhawo gi sirikal, joma onego chung goganda en party ma en opposition. To ka party ma opposition ema kendo dhi konyo sirikal, mano karantie gi problem. Koro rowerni ng'iyo ni anyonyo kodhi maber. Jo sirkal bende nitie jo sirkal mawacho ni mano to ber nikech koro gibiro konyowa. The broad-based government ni nyalo konyo mondo moko ka chike mokalo manyalo konyo oganda timre yo piyo piyo kendo makare. Koro nitie jo sirkal bende wacho ni gino ber. King'iyo jo opposition, nitie jo opposition mabende wacho ni gino to koro ber nikech koro wanie sirkal apar ni nitie gik moko manyalo loko. Bende makata ng'iye opposition to giwacho ni mano ok ber opposition go bedo opposition. Koro luwore gi kaka ing'iye lakini mateka ahinya ni kumwadhie ni gik manye rowerni wacho ka gik moko ka corruption, cost of living, gik moko ka rowerni onge tich, gik moko ka bech gik moko idho. Broad-based government ni dhi loso gini kose en mana gimokelo josiasa mondo gi tea against oganda.
Dokamano kuom